Ndi matshelo, ndi vhafunzi vho Manenzhe TC u bva kha Apostolic Faith Mission Maṱangala. Khou tama ri wane mulaedza wa ḓuvha nga musi, Isaiah 45, verse 2, khou vhala kha NIV. I myself will prepare your way, leveling mountains and hills. I will break down bronze gates and smash their iron bars. Ndi khou tama uri tshifhinga tshiṱuku hetshi ndi ṱuṱuwedzane nga vesi hei. Corona kana hu si na corona, Mudzimu u kha ḓivha Mudzimu. Hafha ndo vhala ipfi ḽa Mudzimu ḽine ḽa khou ri nṋe muṋe ndi ḓo u ranga phanḓa, nda eḓanyisa ho vhifhaho, ndi ḓo pwasha mahothi a tsimbi tswuku, ndi ḓo vunḓa khoro dza tsimbi. Hoyu ndi Mudzimu ene muṋe ono khou amba. Ndo vha ndi tshi khou ri vhathu vha hashu, a ri dzhie fhungo heḽi ri ḽi vhee nga fhasi ha ṱhoho ine ya ri Mudzimu u ḓo ri dzudzanyela hune ra ḓo tshimbila. Ndi zwa vhukuma ri kha challenge kha shango, ri kha challenge kha tshifhinga hetshi tshine ra khou tshila khatsho. Mara ndi khou tama uri ri vha ṋee fhungo ḽa fhulufhelo matsheloni haya ḓuvha ḽa ṋamusi ḽine ḽa ri Mudzimu ene muṋe uri ndi ḓo prepare nḓila dza vheiwe. Ene muṋe u khou tou amba uri I myself will prepare your way. Nḓila dzashu dzi ḓivhiwa nga ene Mudzimu. Zwino ene muṋe Mudzimu uri ndi ene o no ḓo lugisa, a ri hafha ho vhifhaho ndi ḓo dzudzanya. Nṋe ndo vha ndi khou ri ndi zwone, ri khou tshila kha tshifhinga tshine vhana vha mianga ho vhifha, ri khou tshila kha tshifhinga tshine vhana vha mianga zwithu a zwi khou tshimbila nga ngona. Mara ri na Mudzimu a sa zwifhi khoyu, ri na Mudzimu a sa khakhi khoyu, ri na Mudzimu a sa ambi zwithu zwine a si zwikone, ngauri u kona zwoṱhe. Uri nṋe ndi ḓo u lugisela hune wa ḓo kanda iwe, hune wa ḓo tshimbila ndi ḓo u lugisela. Nga maṅwe maipfi Mudzimu u khou amba mini? U khou amba uri ene muṋe u ḓo thoma a tshimbila hafho hune vhone vha ḓo tea u tshimbila hone. Zwi amba uri hune vhone vha khou kanda hone Mudzimu ono hu kanda, a hu tsha ofhisa, a hu tsha shushedza. Nṋe ndi khou ri a zwina ndavha uri vha nga vha vha khou livhana na mini vhone ṋamusi, vha nga vha vha khou livhana na khaedu yo itisaho hani, mara tsha ndeme ndi tsha uri yeneyo khaedu Mudzimu ono fhira khayo. Vhone kha vha zwi humbule uri Kristo o vhambiwa tshipambanoni a badela mutengo woṱhe. Zwi amba uri vhuṱungu vhuṅwe na vhuṅwe vhu re honeho kha shango ḽino, ene muṋe Mudzimu u ya vhuḓivha. Zwino uri ndi ḓo u lugisela hune wa ḓo tshimbila, nḓila yau nṋe ndi ḓo i lugisa, ndi ḓo eḓanyisa afho hune ho vhifha phanḓa hau, hafho hune ha ri konḓisela, hafho hune ha vhonala hu tshi ofhisa, ene muṋe Mudzimu uri ene u ḓo ranga phanḓa a lugisa nḓila henefho. Hu itela mini? Uri musi vhone vha tshi swika vha wane nḓila yo luga. Zwino nṋe ndo vha ndi tshi khou ri vhone vha songo ofha, vhone vha songo tshila vhutshilo ha u ofha, vhone vha songo tshila vhutshilo vho tshuwa. Kha vha tshile vha tshi ḓivha zwo ri zwine vha khou ṱangana nazwo a si zwiswa, Mudzimu u a zwi ḓivha, ono zwi vhona, ono lugisa na nḓila. Vha songo tenda u dzudziwa nga nyimele, vha songo tenda u dzudziwa nga thavha ine vha khou livhana nayo. Kha vha ri Yehova ono fhira hafha, u ḓivha vhuṱungu vhune nda vha khaho. Khori mini kha vhone? Khori matsheloni kheya ane ri fhano vhana vha mianga, shango ḽo ṱanganana nga corona. Nda tshi khou ri vhana vha mianga, kha tshifhinga tshenetshi tshine shango ḽa khou ḓaḓa, vhone sa ṅwana wa Mudzimu kha vha ime vha ri hune nda ḓo tshimbila Mudzimu vha na nṋe, hune nda ḓo tshimbila Mudzimu vha ḓo ntsireledza uri ndi ḓo lugisa nḓila. Tina ndavha uri vha khou ṱangana na mini kha vhutshilo, tsha ndavha ndi tsha uri Mudzimu u phanḓa ha vhone, vhone vha ṅwana wawe, vhone vha muthu wa ndeme khaye, a nga si vha laṱedze. Nda ndi khou ri mini matsheloni aya? Ndi khou ri vhone kha vha fulufhele Mudzimu ngauri ndi Mudzimu a sa zwifhi. Ndi khou ri vhone kha vha fulufhele Mudzimu ngauri ndi Mudzimu ane zwine vha khou ṱangana nazwo uya zwi ḓivha, uri ndi ḓo lugisa nḓila. Ho vhifha ndi ḓo dzudzanya, hu na zwivhanga ndi ḓo dzudzanya, hu na magodi ndi ḓo ḽevela. Ndi ene Mudzimu uri ndi ḓo ḽevela hafho hune ha vha na dzi thavha, migodini ndi ḓo ḽevela. Vhana vha mianga u ḓo ita uri vha tshimbile zwavhuḓi ḽo lala, o ita ḽevele ene muṋe Mudzimu. Nda khou ri Mudzimu kha vha khwaṱhise, Mudzimu a vha ite nga tshilidzi, Mudzimu a vha ite nga vhuthu, Mudzimu a vha farise. U bva kha vhafunzi TC Manenzhe AFM Maṱangari Tshiawelo, God bless you. Dzima vha tonde vha fhatutshedze, a vha tsireledze, a vha ite nga tshilidzi na nga vhuthu. Amen.